Ndumeliso khetho dzina nila Yesu Kristo ane avha mutshidzi mudzimu ane a kha ḓi fulufhedzea we a ḓivha a hone mulovha na zwino na lini na lini ndi mudzimu a sa shanduki ane anga ri ṱutsheli u dzula a hone tshifhinga tshoṱhe uya ri ḓivha mandekonaya ri kha ḓivha futhi roḓa nga tshone tshiridzi tsha mudzimu u shara navho fhungo ḽa mudzimu nga ye mudzimu a vhona zwo fanela ngavho zwenezwo vhone vho dzula mahayani henefho hune vha vha hone. Tshithu tshine ndi nga vha ṱalutshedza tshone ndi tsha uri vha songo ludza fulufhelo vha zwi si na ndavha uri vha khou ṱangana na mini vhutshiloni havho, nahone kha vha ise phanḓa na u rabela, vha ise phanḓa kha u tenda kha mudzimu, vha ise phanḓa na u fulufhela kha mudzimu. Kha vha vhe onouḽa mutendi, onouḽa ane ra muḓivha, vha vhe hanevhaḽa mufunzi vhane ra vha ḓivha. Be strong in faith, be strong wherever you are, pray for your family, pray for your loved ones, keep on praying. Vha songo tenda kha vhoṱhe vho no tevhela Jesus Disciples Light Intervention Ministry na vhoṱhe membara dza Jesus Disciples Light Intervention Ministry, we love you so much and we are honored again na madekona haya u ḓisa fhungo ḽa mudzimu kha vhone ḽo vha ṱuṱuwedza zwinzhi a re na tshinzhi tshifhinga fhedzi ha khare kha fhungo ḽa mudzimu ḽine ḽa vha kha bugu ya Judges Mahatoni chapter 16 verse 4 and 5 Judges Mahatoni chapter 16 verse 4 and 5 yone tshivhalaivhala nga nḓila iri some time later Samson fell in love with a woman named Delilah who lived in the valley of Sorek. The rulers of the Philistines went to her and said, entice Samson to tell you what makes him so strong and how he can be overpowered and tied up securely. Then each of us will give you 1,100 pieces of silver. Bugu hei ye nda i vhala hafha ndo i vhala nga NLT. Zwino hu na mafhungo ane bugu ye khou ri vhudza ngao ndi mafhungo u ya nga bugu hei i sumbedzisa uri i nga vha yo ṅwalwa nga Samuel u ya nga tradition ya Majew. Vha soko tenda uri Samuel a nga vha yo ṅwala hawe mara a vha tou ḓivha uri zwa vhukuma kuma ṅwaha uya ṅwaliwa ngawo ndi ufhio mara vha no humbulela vhahumbuleli vha hone vha humbulela uri i nga ḓo vha yo ṅwaliwa nga 1000 BC 1000 before Christ. Zwino mafhungo maṅwe kheya ane ha khou ri vhudza nga munna we a vha na maanḓa vhathu vhanzhi vha a ḓivha mafhungo a Samson. Samson Bibeli sumbedzisa uri o vha munna wa maanḓa and havha vhanna ngori vha tshi zwi ḓivha uri Samson ndi munna wa maanḓa they were afraid of him, they were scared. Zwino ha swika tshifhinga tshe Samson a wana mufumakadzi a mutakalela vha anḓana. Zwezwi vhono anḓana havha vhanna vha zwi ḓivha uri Samson a wana mufumakadzi ende vha anḓana vha ya kha houḽa mufumakadzi. Vha tshi ya kha houḽa mufumakadzi vha muvhudza uri kha vhone nḓila ya uri a wane nḓila ine anga amba na Samson a muṱalutshedza uri maanḓa awe u a wana ngafhi. Listen to me, havha vhana ndi dzi rulers, they are the rulers of Philistines. In other words, they have power, they had powers dzine they have certain people or certain government or certain section or certain things that they rule. Mara naho zwo ralo they were still scared. Vho vha vha kha ḓi wanala vha tshi khou ofha, vha wanala vha tshi ofha Samson naho vha na maanḓa over the government, naho they were namba na maanḓa kha zwo zwine vha khou vhusa khazwo, but their power yes ite uri vha wanale vha tshi ḓi themba. Vha ofha Samson munna wa maanḓa, munna ane o fhiwa maanḓa nga mudzimu ende hu na ye mudzimu a vhea maanḓa awe hone. Zwino vha vha khou ṱoḓa u ḓivha because they wanted to destroy him. Vha khou ṱoḓa u mu kwasha, vha khou ṱoḓa u bvisa maanḓa awe, they wanted to take charge of him. Munna we mudzimu vha vho mutonda zwinzhi, munna wa munadziri, munna we mudzimu vha ḓi amba na vhabebi vha na musathu bebi uri vha songo ḽa mini, vha songo nwa mini, vha tshi khou itela uri ṅwana we vha muhwala, ṅwana vhane vha ḓo mubeba ndi ṅwana ane a vha na maanḓa manzhi. Zwino kha vha pfha uri havha vhanna vha takutshedza nga u ofha, havha vhanna vha takutshedza nga jealous, havha vhanna vha takutshedza nga nḓila yavho ine they want to destroy a man who is harmless though he has powers, mara the powers that he had ndi zwe mudzimu vha mufha zwone zwa uri a kone u kunda ave munna are nṱha ha zwithu zwoṱhe, ave munna ane he cannot be overcome by anyone or anything. Mara zwino havha vhanna vha shumisa mufumakadzi we a mufuna, vha khou shumisa muthu ane a anḓana naye, vha khou shumisa muthu ane a vha tsini naye, vha shumisa muthu ane Samson u fanela uri a mufulufhele nga maanḓa, fanela muthema nga maanḓa, though o vha na u jigajiga lunzhi a sa ṱoḓo muṱalutshedza uri maanḓa awe a bva ngafhi. Mara havha vhanna they were afraid of him, that is why vho takutshedza vha ri kha ri wane nḓila ine ri nga mu kwasha ngayo, kha ri wane nḓila ine ri nga mu isa ngayo. Musi vhathu vha tshi ḓivha na u vhona uri vhone vha na maanḓa kana vha na zwithu zwe mudzima vha fha zwone, vha ṱoḓa nḓila dzo ṱoḓa vha kwasha, vha ṱoḓa nḓila dzo nyogo vha wisa, vha ṱoḓa nḓila dzo ṱoḓa vha dzhiela zwithu zwine vha vha nazwo, sa havha vhana vha Vhafilista vhane vha na zwithu zwavho zwine vha vha nazwo, they are rulers, they have powers over something, mara vha kha ḓi vha na jealousy and vha kha ḓi ofha zwine Samson a vha nazwo. Musi vhathu vha tshi ofha vha sa ṱoḓa u vhona vhone vha tshi bvelela, vha sa ṱoḓa u vhona vhone vha tshi ya phanḓa, kana vha sa ṱoḓa u vhona vhone vha tshi takuwa, kana muṱa wavho u tshi nga ima, kana muṱani wavho zwi tshi nga tenda, vha wana nḓila dzo ṱoḓa u vha kwasha, vha ṱoḓa nḓila dzoṱhe dzine vha nga ita u vha kwasha. Vha nga vha ambelela na zwithu zwine a vho ngo zwi ita. Vhathu arali vha tshi khou ṱoḓa u vha kwasha, they can go all out, vha wane vhathu vhane vha nga imedzana na vhone, vha wane nḓila ya u vha kwasha. Vha nga creator mafhungo, vha nga creator zwiṱori, vha nga creator maswina, vha nga creator vhathu vhane vha nga imedzana na vhone, vha nga wana nḓila dzoṱhe, they can even go out, vhaṅwe they can even find witch doctors, vhaṅwe vha nga ṱoḓa nḓila ya u vha lowa, vhathu vha nga ṱoḓa nḓila dzoṱhe dzo ṱoḓa vha kwasha, because they a vha funi zwine vhone vha vha zwone, ende vha nga shumisa na vhathu vhane vha vhe tsini navho, vha vha ṱhogomele nga maanḓa vhathu vhane vha vhe tsini navho, vha songo tou themba muthu nga maanḓa vha mu vhea mbiluni. Muthu o balela mudzimu, muthu o balela mudzimu o mufha na shango uri a ḽi vhuse, mara muthu a shanduka, muthu a shandukela mudzimu, muthu a shanduka, ende muthu vha songo tou mufha fulufhelo ḽavho nga maanḓa, vha vhe na rumu yo disappointment, kha vhe na rumu ya uri muthu anga vha disappointa kana muthu anga vha rengisa, sa zwe zwa itea na kha Yesu. Judas Iskarioto o vhuya takutshedza a rengisa Yesu because of tshelede, a mu rengisa Yesu because of money, a mu rengisa because of musuku, a mu rengisa because of coins, a mu rengisa nga u funesa tshelede. Vhathu vha nga takutshedza vha tshi ṱoḓa u rengisa vhone, vha khou ṱoḓa u rengisa zwithu zwe vhone vha zwi fara, vha nga vha ambelela mafhungo because they are afraid of you. Musi vhathu vha tshi vha ofha kana vhathu vha tshi khou ṱoḓa u vha dzhiela zwine vha vha nazwo, vha nga takutshedza, vha nga vha na mafhungo ane vha nga amba, it's either kha vhone, vha nga vha na mafhungo ane vha nga takutshedza, vhaṅwe vha nga vhudza na mufumakadzi wavho, vhathu vha nga vhudza zwithu, vhathu vha nga vha dzama nḓila dzoṱhe dzo nyago vha kwasha, because they are afraid of what you have. Vha nga vha sala nga murahu u swikela vha tshi vha wisa, vha nga vha tshimbilela. Ndi amba uri vhathu arali vha tshi khou ṱoḓa u vha wisa, muthu a tshi khou ṱoḓa u vha kwasha, anga u dzama nḓila dzoṱhe dza uri a u itisani, anga ya kha dzikhonani dzavho, anga ya kha vhathu vhe vha vha themba nga maanḓa, anga ya kha vhathu vhe vhone vha vha fulufhela nga maanḓa, anga ya kha vhathu vhane vha vha tsini navho, anga ya na kha vhala vhathu vhane vhone vha tshimbila navho, hu ita uri havhala vhathu a vha vhudze mafhungo ane vhone a vha ḓivhi. Anga zwifha nga dzina ḽavho, anga amba zwithu nga dzina ḽavho, mara ndi khou ṱoḓa u vha vhudza uri naho vhathu vha amba zwithu nga dzina ḽavho, naho vhathu vha vha na mafhungo ane vha nga creator, naho vhathu vha takutshedza hani kana vha tou bva gai, mara Mudzimu arali a navho, Mudzimu vha navho, ende arali na zwe Mudzimu vha dzudzanyela zwone, a huna muthu na muthihi ane a nga zwi thivhela, a huna muthu na muthihi ane a nga ima phanḓa zwe Mudzimu vha vhekanya. Ndi khou nyanga u vha vhudza uri a zwi na ndavha uri ndi vho nnyi vhanevho vhane vha khou takutshedza, hu nga takuwa vhanna vhoṱhe vha bva saidi dzoṱhe, vha tshi khou ṱoḓa u vha kwasha, vha khou ṱoḓa u vha destroya, mara let me tell you something, remain in God. Ndi ngori those people are afraid of you. Vha tshi vhona vhathu vha tshi takutshedza, vhathu vha tshi vhona vhathu vha tshi imedzana na vhone, vha tshi vhona vhathu vha tshi nga vha khou nyaga u vha wisa, vhathu vha khou ṱoḓa u vha destroy, they want to destroy your marriage, they want to destroy the work, they want to destroy your church, they want to destroy the calling. This is because there is something in you. Huna tshe Mudzimu vha vhaya kha vhone. Musi huna tshe Mudzimu vha vhaya kha vhone, vhathu vha sala nga murahu. Arali hu na tshithu tshavhuḓi, tshithu tshe Mudzimu vha tshi vhea tshikhethwa, tshe Mudzimu vha tshi vhea vhutshiloni havho, hu avha na vhathu vhane vha vha jealous na hetsho tshithu. That is why vha tshi vha sala nga murahu, that is why vha tshi vha tevhela nga murahu, that is why they keep on finding ways to destroy you. It is because of something that you have, it is because of something that you possess. Zwino
kunyongo babuza mtendo wanga rikototo babuza mwana mianga rikototo babuza enepo na baba hone don't lose hope basongo tenda zwenezo zwine vhone baba nazwo basongo tenda uchingava na muthu basongo tenda plani zwote dza muthu kha vhutshilo havho basongo tenda hezwo zwine vhathu vha khou ṱoḓa zwi ita kha vhutshilo havho zwi tshi nga itea ndi ri vha tshi vhona vhathu vha tshi khou takutshedza vha tshi vhona hu na vhathu vhanzhi vhane vha takuwa tshiṅwe tshifhinga vha nga takutshelelwa na nga vhafunzi vha tshi khou imedzana na tshivhidzo tshavho tshiṅwe tshifhinga u nga takutshedza na vhafunzi vha tshi khou imedzana na calling yavho vha tshi khou imedzana na zwe mudzimu vha vhidzela zwone tshiṅwe tshifhinga u nga takuwa na vhathu vhanzhi na vhathu vhe vha vhathema na vha vhafulufhela vha si vha sapote havho vhathu vha tshi khou ṱoḓa u vha wisa vha tshi khou ṱoḓa u vha destroyer kana vha wana muthu a tshi sokou takuwa tshikhalana si tsha funa u amba navho a si tsha funa u vha tsini navho vha ḓivha uri it is because of something that you have hu na tshiṅwe tshithu tshine tshi khou vha attractor there is something tshine tsha vha kha vhone tshine tsha vha tsha nṱha tsho fhira zwithu zwoṱhe zwine vhathu vha tshi zwi sedza vha vhona zwi songo fanelwa habe vhathu musi mudzimu a tshi vhafha vhathu vha sokou vhona uri hezwi zwithu a zwongo vha fanela vha sokou vhona uri hezwi zwithu vhone a vha tei u vha nazwo mara mudzimu wari ndi mudzimu a si muthu ha shumi nga kuhumbulele kwa vhathu ha shumi nga uri vhathu vha ri mini ha shumi nga uri vhathu vha khou humbulisa hani nga vhutshilo havho khonyongo vhavhudza uri vha tshi vhone magogo na magogo a vhathu vha tshi takutshedza u nyago vha wisa uḓo vha destroyer it is because they are afraid of what you possess they are afraid of your future they are afraid of your crown they are afraid of the star they are afraid of what you have vha kho ofha vha ofha zwe mudzimu a vhafha zwone vha kho ofha zwe mudzimu a vhadzudzanyela zwone vha kho ofha vha ofha vhone vha ofha na ndodzo yavho i khou shumana navho you are very important let me tell you something vhone vha wa vhuṱhogwa ende vha wa ndeme hu na vhathu vhane vha tou vha na tshifhinga vha tou dzula vha khou tou dzulela vhone vha tshi dzulela mafhungo avho vha tshi dzulela zwithu zwavho vhone vha wa vhuṱhogwa vha wa ndeme a si nnyi na nnyi ane vhathu vha nga tou dzula vha dzula ngayo zwauri vhone arali vhathu vha tshi vha na tshifhinga tsho tou dzula vha tshi amba nga vhone a kha ra vhari vha vhudze mutendi washo kha vhandi vha vhudze mianga kha vhandi vha vhudze khotsi yanga kha vhandi vha vhudze mufunzi wanga zwi amba uri vhone vha na tshiṅwe tshithu tshe vha tshi fara hu na tshiṅwe tshithu tshine vhathu vha tshi ofha nga vhutshilo havho that is why they keep on talking bad things about you that is what they keep on trying to destroy you that is why they keep on going behind you mbako opa zwemone vha zwifara vha kopa hezwo zwine vhone vha vha nazwo vha kopa malamba e mudzimu vha dzudzanyela one they are afraid of the anointing which is inside them ya vha dzukusa ina chuma chito chine ya vha rwa hezwi yo vha rwa vha zwipfa uri avha koni u dzula fhasi kanyo mbudza uri huna mazwithu zwe zwa itea kha Matthew chapter 2 verse 2 hange musi yes cause your Herod horda vhana vha vhuṱali vha tshi muṱalutshedza uri ro vhona naledzi ye a ri sumbedza uri hu na khosi ine kha ḓi bva mubebiwa hu pfhi mafhungo haya a mudisturba nga maanḓa uri ri khou tou disturba nga mafhungo uri vhana vha vhuṱali vha ri hu na khosi ine kha sto bva mubebiwa ndi uri mafhungo haya a mudina nga maanḓa vhaṅwe vhathu vha tou diniwa nga u pfha u tshi pfhi vhone khou promotiwa hu na vhathu vhane vha tou diniwa nga u pfha u tshi pfhi vhone vha khou ṱoḓa u fhaṱa hu na vhathu vhane vha tou diniwa nga u pfha u tshi pfhi vhone hu na tshelede nkene na vha khou tea uri vha i wane hu na vhathu vhane vha khou tou diniwa nga u pfha u pfhi hu na tshithu tshifhio tshine tsha khou ḓa vhutshiloni havho ende hezwo zwithu a zwi vha ṱoḓi ngori a zwi vha kwami mara vha ya ofha uri vhone vha tou wana hezwo zwithu vha ya ofha uri vhone vha tou fara hetsho tshithu vha ḓo takuwa hu na zwithu zwine mudzimu a tshi khou ṱoḓa u vha itela zwone vhathu vha pfha uri vhone a vha tei u vha nazwo so vha vhona nḓila nnzhi dzo nyago vha wisa vha vhona nḓila nnzhi dzo nyago vha destroyer vhaṅwe vha hone they can even come to your wives they can even come to your wife they can even come to your friends they can even come to your church members they can even come to those who are next to you they can even come to your relatives vhaṅwe vha nga takutshedza ndi khou amba uri na vhathu vha re nga hayani na vhathu vhane vhone vha vhathemba na vhathu vhane vha vha tsini navho na vhathu vha re nga ngomu muṱani wavho vha nga takutshedza just to destroy because hu na zwe mudzimu vha vhafha zwone just because hu na zwithu zwe mudzimu vha dzudzanya zwone musi khosi a bebiwa kha vhone u avha na attraction i attractor mazwina i attractor vhathu hu na vhathu khonyongo this one thing tshine khonyongo tshi amba ndi khou vhudza na vhadinda vha mudzimu ndi vha ngana vhadinda vha mudzimu vha re na zwivhidzo vhane hu na dzimembara dza havho dzine a dzi vha sapoti hu na vhathu vhanzhi ndi khonyongo ndi khou amba na vhone vhone vha na tshivhidzo ende vho vhidziwa nga maanḓa ende mudzimu o vha vhidza ende hu na zwe mudzimu a vhea kha vhone ende hu na vhathu vhane vha khou vha tevhela hu na vhathu vho no tenda kha vhone hu na vhathu who believes in your anointing mara vhathu vha havho a vha tendi kha ndodzo heyo ye mudzimu a vhafha yone do you know why it is because they are afraid of what you possess They are afraid of they don't believe in you. They don't believe in what God gave you. They don't believe. You are playing. Listen to me. You don't need their support. You don't need anyone's support. All you need the presence of God in your life. People are trying to destroy you. They are afraid of what you have. Listen to me. Ndozo yawe attract mazina. Ndozo yawe attract vhathu. Ndi kuri I attract ya attract na vhafunzi ba wana vhono va spiritually vhano vha vhathu vha nama vhano vha vhathu vha jealous vha no vha vhathu vho nolwa ndo ya nama ine a vhathu yo ilwa because they are bound to have a spiritual warfare with the enemy mara because they are afraid of what you possess. They are afraid of what you have. But kuchedza vhathomo I mazino machiri azvikonadzei ngwana wangu mugede azvikonadzi hono ula uzvikonisa hani zvezvitu. But I want to give you courage. Let me tell you something. When they speak behind you, just know there is something in you. When they speak behind you, just know you are important. And there is something important inside you. Ndinodzo, this anointing that is inside of you. Iyava attractor. Yavarita. So zino, wone kabatendo wambiwa, vamtendo soliwa, vatendo rengisiwa, vatena yeso rengisiwa, nukambari yeso rengisiwa. Zino, wone wononga vangase rengisiwa nga mine. Kunyo mzore, na, Abrahamu musemdzimu, bomu patu chedza, bomu pastu zawe, mara hodiva na loto we ajia. Zezo, Abraham. Nga uri, ana ato tevela, achizi divor hati uteve. Ato nangali natu, liwona uri nila udi, nga uri. Lava loti yalila Abraham, maranga uri, achi disezo wana zote ya ena ananga. Zino kama tende, uchivana watu wane wangai medzina na wana, kama tende wambi wana usoliwa. Listen to me, mtendu wanshu, you are important. My brother, you are important. My sister, you are very important. That is why they are talking about you. Ah, ndikwambore asiva tuvote bono wambiwa. Asiva tuvote bono salwa mrao. Unama watu wane watu wachiva seza watu wasaya wa rao ushemu. Hoeno niya unachitumara wone. Yezo, ndikinyo mabuzori. It was a privilege and honor. We were not back at the table. We back at the soil. We back at the table. We were but back at the bar, as it. We back at the one of them get in as it. When it's sunny, as it is under the mushroom. Abangasikone, angasitende nga mrenje wavo. Hanga tendi Yehova mrenje wavo chirezemuwa. Hanga tendi wone vachuwela pasi. Angasitende wone vachuwisiwa nga vatu. Angasitende vachuwisiwa nga plani za vatu. Angasitende vachuwisiwa nga miromo ya vatu. Angasitende vachuwisiwa nga uruna vatu va vivo va jealous. Angasitende nga uruna varuhi. Angasitende kana ndi mugede. Kana ndi papiyo vene vona vipaya opisa. Kana vetisani. Kana foto chimbira. Vaya gai. Mara angasitende Yehova. Ango tenda. Kwa manaka Yesu. On the right side of God. Kamba Yesu we abantu vachipamba noni nga urengisiwa but he's sitting on the right side of God. Tsimwa nga sitende kavone kwamba mudzimwa nga sitende kavatende. Ube na vanhu navo takuchedza the rulers zava Philistine zichikonya ngo imedzana navo na sa Samson vachiko over the power that you have. Tende wanga ndinyo vabudza uri you have power. You have something. There is something in your nature attract. There is something in your nature to rubatu wabena view. There is something in your nature to rubatu waba ope. Baya waba ope. Baba na mtu achiva amba uyaba ope. Baba na mtu achiva saranga mra uyaba ope. Baba na mtu achiva solo uyaba ope. Baba na mtu achiva creator mafungo. Uko ope. Uko uyaba ope. Uko ope urubato verena. Uko opa uri vado fira vasika na une anyagi vachisika hono. Una zunusu zine hato divone vachiva naso. ndingazo vachiona chikudzama nga nḓila dzoṱhe nyango vakwasha mara let me tell you something anga si tende Yehova nga mulenje wavo anga si tende vhone vachiwa keep on praying vhadzule vhana vhana mudzimu zwisina navo uri what's happening in your life God is on your side God is with you in the name of Jesus Christ ṱoḓa ita thabelo navo ndi rabele navo ndi khou nyanga u vha vhudza uri it shall be well with you let them talk let them gossip about you let them create stories let them say whatever they want to say you are important my brother you are very important that is why they are talking about you you are important my sister you are important my pastor you are important my apostle that is why they keep on talking about you I'm saying it's not everyone who is in the mouth of people but only those who possess the anointing those who possess something important those they who have something in them people keep on saying something they keep on uttering something because they are afraid of what you have so we are praying together father god in the name of jesus christ the son of the most high living god lord god almighty ndi atenda na fulufhela dzima nga yehova pumukhele lova dzima nga yehova ndichikwamba na vhana vhavho murendo wanga kotsi I know mazwina a takutshedza vhathu vha ya takutshedza na vhathu vhane vha vha tsini tshiṅwe tshifhinga vha tshi vhona zwe mudzimu wa ri fha zwone vha tshi vhona zwe wa ri dzudzanyela zwone and they become jealous mara Yehova ri khou rabela tshino murano wanga na zwino ndi khou tenda na mulenzhe wanga u nga si ri dzimuwe ndi khou tenda nga mulenzhe wa vhana vhau vhoṱhe mudzimu wanga who are watching over who watched who viewed who were there who I was ministering to dzina ni la Yesu Kristu wa Nazareth ndi ya vha rabelela nda ri pulani ifhio na ifhio kama chiro avo nga vhathu plani fhio fhio na fhio ine vhathu vha khou ita unga vhona vhathu vha khou amba nga matshilo avho unga vhona zwine vhathu vha khou amba unga vhona zwine vhathu vha khou dzama onyo kukwasha unga vhona vhathu vha onyo kukwasha marriage wavho onyo kukwasha tshivhidzo tshavho nga dzina la Yesu ndela zwinga itei a zwimo kana dzei ndi bula tshilidzi nga dzina la Yesu Kristu wa Nazareth cho takutshedza kha tshivhidzo ndi bula tshilidzi tsha marriage hoyo uchi survivor this kind of things this kind of trouble this kind of challenges nga dzina la Yesu ndi arabela ndirabela muṅwe na muṅwe o ambeliliwaho muṅwe na muṅwe na khou dzama kwashiwa muṅwe na muṅwe vhathu vha takutshedza muṅwe na muṅwe are na maswina muṅwe na muṅwe are na vhathu vha sa mufesesi vhathu vha sa mufuni nga dzina ḽa Yesu Kristu wa Nazareth my brother you will see the power of God you will see the hand of God you will see the face of God in the name of Jesus in the midst of enemies in the midst of people in the name of Jesus I pray and I pray in the name of Jesus that it shall be well with you it shall be well with your family it shall be well with your church It shall be well in the name of Jesus. It shall be well in the name of Jesus. Father God, I thank you. Amen. Utendwanga mwana washu. Zorunga chini havo. Vakani na Jesus disciples Light Intervention Ministry konyo mabudzore. Baya ba opa ningazo vachikobasala nga mraho. Fedzi ha mudzimu navo anga sitende nga mulenje wavo. Nṋe ndi Apostle TR Mapare na vhoranga phanda othe a tshivizo ri rikadiva funa dzina ndi la Yesu. Stay well and stay safe. We love you so much. Keep on praying. Kama takuwe mtendo wanga, nanga una swizo zambiwa. Ngabuchilo hawo. Don't give up. Shalom.